yɛbɛkyia adɔfo na yɛdi nkan ama yɛn ho yɛakɔ yɛ nana yɛ aunty yɛ maame yɛ nana nana nkansoa yɛadeɛ nyinaa Queen Elizabeth ɔtwa n'ani ahwɛ dan yɛma yɛn nyinaa yɛ ho yɛakɔ sɛ yɛka ɔhema a ɔno ne ma a yɛhunu ahemaa mu ahemaa na yɛto yɛn nananom nyinaa sɛbe ahenni egu ahodoɔ yɛn nyinaa yɛbu yɛ ahemfo ɛno nti yɛnka wei nkɔbu ɔhene panin bi animtia nanso no ahemfo nyinaa bɛgye atom sɛ yɛn nana a wanya ne baabi kɔ nwura dan sɛ nso na ɛno nie wayɛ bi ahenni a ewiase nyinaa ateɛ ahenni a abɔfra a yɛbɛwo no ma no adi mfeɛ mmienu mpo sɛ wɔwɔ ɔman yi mu sɛ wɔnni ɔman yi mu no wɔtumi bɔ saa edin no na kyerɛ sɛ saa ahemfie hɔ no adedie wɔ hɔ adedie ne so anuonyam a ɛwɔ ho so ɛbere yi mu na meka kyerɛ akwantufoɔ sɛ yɛn a yɛwɔ akwantuo mu ɔhemaa yi man mu na sɛbe yɛde ɔhemaa sika a ne tiri da so ɛkɔbɔ yɛabusua ho bra ebi tua school fees ebi tɔ aduane ma wɔn di ebi fira ntoma ebi hyɛ wɔn ataaleɛ ebi kotua wɔn ho ka ebi mpo nso yɛde akɔma wɔn mo no na wɔn adi kotu yɛn ayɛ tiri so sa bɔne nanso ne nyinaa mu na meka wɔ sɛ sɛ obi atena United Kingdom a ɛyɛ London ɛde ɔhemmaa sika a ne tiri da so abrɛ wo daa ama woadi ada n'ase a sɛdeɛ sɛbe yɛmu binom ani nsɔ adeɛ na wɔamane wɔ mo koraa no na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ wo sɛ sika ketewa wei wɔ se deɛ na ɛtumi yɛ yɛn a yɛte ha yɛbu wampa o yɛte ha yɛte ɔhemmaa sika ɛkurom but sika no ketewa biara nim metuu kwan foforɔ Eric nyame ma no dabepa na ɔyɛ me nua bɛrima justice adamfo mebɛduru yɛ n'ani na awɔtwe dako na obi ani fie na aka me ne no ɔsɛ abena wo nua bɛrima wobɛhu me kakra yi metwa bi metwa bi but madwene yɛ adwuma ntetena ase na menka asɛm baako nkyerɛ wo Eric asɛm a ɔka kyerɛ me mewerɛ mfi da ɔsɛ abena kurom a woammu 1 pound a wonya 10 pounds nti mepɛakyɛ wo sɛ wonam na ahunu sɛ 1p da fam a ɛmu 1p anikyie fa ɛsiane sɛ worekɔtɔ adeɛ bi na sɛ ɛyɛ 1 pound na wokuta 99p na woamfa 1p no ansɔ so ama no anyɛ 1 pound a yɛmfa mma wo nti kuro no a waba mu no sɛ woammu 1 pound a wonya 10 pounds me nua bɛrima yi asɛm ada me tiri mu bɛsi nnɛ yɛte kurom ha yi sɛ obi tumi tu wo ho anammɔ bi na wotumi tu ara mmɛkɔduru 100 pounds a wo ho a gye sɛ deɛ wosɛbesɛbe biribi hyɛ n'ani ase na sɛ woyɛ obi a yɛtete wo fie na wɔman no a wobaa mu no wohu berɛ a ɛwɔ mu akukuruhwi ase a ɛwɔ mu wankɔ a wo nsa nka ɛno nti onipa yare koraa na ɔtu anammɔn a sɛ obi tu ho anammɔn sika kakra sɛ 1 pound to 10 pounds 50 pounds 100 pounds deɛ na waka w'ano nyinaa to wohu a w'ani kye na wotumi hunu sɛ nnipa no ɔwɔ wo ho adwene pa meka wei nyinaa de aba abɛsi so sɛ sɛ yɛtu saa anammɔn no ama mo mo a sɛbe mote yɛakyi sɛ monhwɛ yɛ ma sɛ monhwɛ yɛ ma Some won't hear my minum, some won't hear my minum. Jume dear bea, moti ye chi edi. Anya minam ye so. A mammo. 1 pound, mumu ye. Nayana na wo we. Mum freye. Na mumma ye yako. Na adie atoyeni. O ba tanya wedi o mayi so. In fear, echo a dream watching mono. We turn any other time. A dear ato ye ni. A man fran foa ye woo crude ye mo. A dear ye ye. A sema to ye. O bad time in him dear ne baby dear. O bad time. O bad time yen 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 yen. Then to say be ma, ye see wo ye. A bad ye. O homo biaba. Se udru krobi mu, no oba tain ni diswa. Se ukru no, unyasa simbi, edi utri, e shasi. Se udru krobi mu, na se mema, ene di krono soa. Ubre, ebi koweni. Na wan rea, se debe koweni ako drobi ansono. Un se enya asetina, e ukru no mu. Enun ti ye nana ya die nyina Elizabeth. And frama edu asemi eko. Ubi beka se grandma young lady. Na se chi na woka. Me kasa chire nyame. Eni minu umi yunu. Bebi bi ala abriwe wetwe neni ashe. Erade mfa ne krensi. Erade mane dabipa. Erade mana sumji. Wabre. Se woye ebo ni bi mpwa. Odofo. Ame muwe na fem. Erade mfa ne mfo mso anchano. Na ni wo no akan oba tan ni nim de ne babedi o oba tan kese na etutu e dupon kese na etutu o enu nti ehun bi etu e wo ye manim enu nti mu a ya betena o manim asom mu atua mu ma school fees atom anu aduane bi yi mu asutre se se wonu e bi wa abrochi manmu a wo Elizabeth, my moody eye. A brenner drew say, O freno, now mane yako. Nas empire be over no more, O bobby, now the mano. I rechiches send be over no more, O cabby, now the treno. In crunchas send be over no more, would he be a shenanigan. Near all be disono, ye name me our day barrow. Now near all quaidie, ye honey papa, ye honey bonny. Yehun sade ye nene betina, ewa ne mremu. Na ninyi na ye muyatina. Na sese ye ni awobe, ye ni monsi sanya awadeba. Na asu ninyi na ye mu ni eja idea muo kesi ye ise. Onkana kuma, na ni mami ejuma awa ye ye no. Ometu aso kwa mpaso. Impo sebe tumia. Ome emeye fe, na emeye sronko, impo nsine kaneno. Onti mi ntu ni maame ejuma no so na emumu betimi ato aso ni maame nyuma pa obeyeye no onti mi ntu no na emumu obeto aso erade nka na kuma na dwene na onti mi ntu aso ekwampa so ya ante asem de o brichie abo ehum etu aduye fo ensa ajene akuma ase Nipe nyina si bue nana na wo kwahene nana na udie jahwani nana na die ne baaye aduye fo akuku dama sika bebrebe ote kokko so godu sika 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 fufu sika fufu sika kokko sika kokko uhuna munwene enim ne bo na ye ntimi mponto na ye pisa Yana na cheba akun esunu esi obi dan. Yana na egudi egu ni ko mu odofo otene bo a ohun bejiru. Na wontimi nsisi wo woman mu sika mu. Yana na mpa bo a ehye no. Eye ne panko a na ahye mu. Yana na ahye mpa bo a otikoko so asu osisika. Bag ne kuta yana na eye bag. Egudi egu yana na ko mu. Nen sasso. Ah, Nana de ye. Elizabeth de ye. Other four, ye raho pa. And not a kami pa. Eh. O bring pony to say no. A summer ye nearby ye wants to say, and shay a brabo swee. So only penny na bit me woo. Am I yan and I ya dinna, Elizabeth, and sweet me woo dear. Any me patcho. Be bribing in a just old go. Now once new beer, oh, as I say so. Now once mean so and to woo and fancy some quack. A brain is so, a son. Na hey, dear, ya me di chelipi. A contebu, el oo no echi. Unyame, emma when him round so. Na dachi, what's me abu, wakunta. Messi ha, na machia. Eye doya brewa, na wasan ye a baba wano. I betra a jajo, a de mayenana. Nem repemono, I betra a jajoa. Sinisi. Order 4 is bye for now.